xa ukujinga abantwana bedlala wawa umthomkhulu qekile ithanda lavuleka umsantsa wangena umoya obandayo emzimbeni olumezayo ezindlebeni umzi wonakele inhliziyo zethu zityumkile ukubanga uzalana kunye nokugcinana ibizinto eziphambili kule ngwevu elixhego belinothando lingayithandi into egwenxa likhawuleza ukubarhabaxa indima eliyidlalileyo ekuhlaleni ingapha yakokuqonda lo mnombo unqwendililini yakhahlela ingwevu selikhala ze ningayiphunculi imiyalelo isinda injalo kuloo magxalaba sizwe sasekhaya aluhlanga olungehliyo ele ntwaso uqobo igama beliyilandela Le ngwevu ibiyinkosi yamabandla izidla okwengwe izidla ngamabala ayo lisiko nesithethe sakwaXhosa sifundile sigugile isithebe sisophulela sade sanikezela kunyanzelekile siyiginye ikrakra injalo singathandi kaloku nikhumbule singamandwendwe singabasemzini sihambela apha emhlabeni masihlale sicaphule kwiimfundiso zalo njengoko belinqwenela ukumthandaza usombawo nokunqula kwamanyange iingwevu ezinkulu zelikhaya hambuhambe mthembu nywela siqo ndingabuthi tholelo mthwakazi maqatha lukhuni kudala kakade kulindile umamegebe makube chosi kubele